kugoboka nakuchungura umutima nakurakurijira sinigeze numva ko musuzagera hicuza ubagahinda numubabaro ibyo wasigiye maze urigendera. Why did you break my heart? Why did you choose that way? Menu.